Ningizema Afrika kuphina kuphi la kufinyelela khona inyanga yempeti TV siyakubingelela futhi siyakwamukela. Mbukeli wami njengejwayelo ke sihlele nomkhulu wothe la sihlele no professor sihlele no DSTV. Captain, my captain.
Baba.
Cool. Ake ubingelela ababukela emakhaya.
Thokozani sanibona ndumelanga abushini and hello inyanga yempeti umkhulu dingise goli 131 Marshall Street, Johannesburg, CBD. Captain, my captain, imina lo. Siyabonga.
Sibonga mkhulu. Mkhulu ake sibheke la. Mangabe uthi mema imali empilweni yakho, mema kanjani imali? Uchaza uthini lapho?
Mangithi mema imali empilweni yakho, mina nginyanga, ngumprofeti, ngisanose, ngumpriest. Anyize ngithi mema imali empilweni yakho, hamba uyofunda, hamba uyokwenza ini. Mina nginyanga ifundile, that's something of which I can tell you. And that's something of which iqiniso. But ukufunda uma usumdala kuyalibazisa. Ukufunda uma usumdala kuyalibazisa. Ungana waqhubeka lokufunda ufunda ngapha ufunda 5 years uthola umsebenzi ka 2 years uyofunda futhi uqale ngediploma uma uqale ngediploma waya ku degree waya ku degree lokuyahamba manje usugijimela imasters yakho gijimela ufuna honors gijimela imasters ufuna idoctorate ufuna ini it's fine ufuna wakho lokho but kulo 5 years uyifundile noma city ufunde for 7 years then emva kwalokho manje usugijimela ukuthi usebenze for 2 years ungirisenza for 2 years futhi ufunde futhi uloku yafunda fine you are gaining academically ingqondo yakho iyakhula ngomqondo wanwemfundo kodwa ngomqondo wempilo nangomqondo wemali awutholi niks ugijimela imasters yesikole mukujwayele masters esikole usahlala kini ku-backroom musahlala kini ku-backroom indlu yakini iyawa ugijimele imasters mukujwayele masters uhlulwa yini ukuthi nge-degree yakho uthola umsebenzi wenza into enqono ukuma nabantu abafuna imali phezulu kwempilo zabo usagijimile kanjalo usagijimile usuna 45 years usafunda usane wish ukuthi wena ufuna ukuba i-lecturer university usano wish yokuthi wena ufuna ukuba lecturer university but awuna niks why lento le wayifundela esikolweni ungasebenzi kuyona ikwenzela imali ukwazi ube right it's a problem ukufunda limitedly ufunde ube right ungaloku ufunda ngendlela okungathi angazi ingcondo yakho ayisebenzi fine kulungileke mema imali empilweni yakho umema kanjani imali empilweni yakho mema imali empilweni yakho uba positive futhi mina mkhulu ngifuna imali uma upositive ngaphakathi kuwena mina ngifuna imali uma ufuna imali uzala kumina nginikeza into yemali mangunikeza into zemali lento lo uyayisebenzisa umqedwe kuyisebenzisa uyaphuma uyohasila ufuna imali then imali izoba khona imali ayimfuni umuntu oqabanga ukuhlupheka imali ayimfuni umuntu oqabanga ukudinga imali ayimfuni umuntu oqabanga ukuswela kumele ukuthi uma ufuna imali uqabange imali uqabange ukuphila uqabange ubuhle uqabange izindlu uqabange imoto uqabange amabhiliti uqabange amaplot imali ifuna umuntu onjalo uma ungasi umuntu njalo imali ayizikufikela kuwena siyabonga
sibonga mkhulu mkhulu ake sifune sibheke la mangabe uthi vula inhlanhla zakho inhlanhla mkhulu ngabe ivulwa kanjani
must ivula inhlanhla yakho ngifuna ukuthi umuntu afikele yakhe umuntu bifikele ekhaya azovula inhlanhla zakhe inhlanhla ke lekha ziyashiyana ke uma umuntu eze la ekhaya this for each and everyone is compulsory for bonke abantu abezala compulsory for bonke abantu abezala uma uvula inhlanhla is from 5000 8000 10000 15000 nge 5000 kunikeza ikhombo yokuvula inhlanhla nge 5000 nge 8000 kunikeza ngiyakusebenza ngemithi ukuvula inhlanhla nge 10000 ngiyakusebenza ngemithi ukuvula inhlanhla 15,000 ukuphakamisa inhlanhla inhlanhla kwizigijima kuwena ngendlela eyisimanga inhlanhla kube inhlanhla kuwena kuzalo ukuthi inhlanhla. So abantu bathi inhlanhla wayemkhulu ukuthi ungangivela inhlanhla ngemali engange 500 ngemali engange 500 thola ivula indlela injeni siwasho ngemali engange 1,000 thola isiwasho semali kodwa uma sithi sithola ikhombo yokuvula inhlanhla lana imithi kuphela ozoyithatha ibe treatment yakho for almost 2 months uvula inhlanhla kuphela. Siyabonga.
Sibonge sibonge mkhulu. Mkhulu ake siphinde sibheke la. Isikhwama semali sendlela. Umuntu osidingayo mkhulu fanele enze kanjani?
Isikhwama semali sendlela umuntu osidingayo kumele afike la ekhaya ngemali engange 35,000 noma ngo 30,000. Uma ifike la ekhaya ngemali engange 30,000, lo muntu lo sifika simsebenza umsebenza. Ahambe ayendlini. Mefika endlini, by the time efika endlini, i-ritual yokuqala umuntu kumele futhi aqale i-treatment yakhe yokugeza. Treatment yakhe yokugeza meqeda lo muntu lo kube umuntu. Ufuna izwi kahle, kube umuntu ozohamba aye endaweni ebusy. It's either a mall, it's either a church, it's either kusematekisini, like anything eyindawo ebusy. Lo muntu lo kufanele ukuthi afike lapho. Ngicela ukufika lapho. Afike lapho azambela. Into engayenza 2 hours. Meqeda abuyele endlini. Isikhwama semali sendlela sifakela umuntu imali ahlele endlini. Umuntu ahleli njengami kanje. Kube kuyukuthi imali iyazibonakalisa la kule ndawo kungena kwayo. Siyabonga.
Sibonge sibonge mkhulu. Mkhulu ake siphinde sibheke la. Imali esheshayo mkhulu ngabe yini?
Ah, good. Mbuzo muhle. Imali esheshayo mkhulu uthi ngabe yini? Mina kunele mali esheshayo ekuthiwa iyenza abantu engayazi mina ukuthi leyo ihamba kanjani. Imali esheshayo ngasikhuma ngemali esheshayo sikhuma ngesigcoko semali. That's what we call imali esheshayo. Isigcoko semali imali esheshayo. Mkhulu, why uthi imali esheshayo? Yingoba isigcoko semali siletha imali ngokushesha. Awungizwa? Siletha imali kuwena ngokushesha. Imali esheshayo, imali oyifunayo ukuthi ize kuwena igijima, imali ize kuwena ibaleka, imali ize kuwena, imali ize kuwena kungabi nento engathi imisa le mali ukuthi ifike kuwena. That's what we call imali esheshayo. Mina ngiyenza imali esheshayo le kufanele ukuthi uthwale ikhama uyozibeka emine, unqeda ukuzibeka emine ubuye nazo after 2 months then imali yakho izabe isingene ngalapho. Cha, mina leza ngizenzi leso. Mina le mali esheshayo lokuthiwa kumfela ukuthi kufuma wakho kuqala kuzikwazi ukuthi isebenze futhi izibonakalise leyo mali esheshayo mina ngiyenzi. Kwa le mali esheshayo le kufanele ukuthi munqeda ukuthi inyanga ikusebenza inyanga ukusebenza kumele uhambe uyofika ulale nembuzi. Uma ungalali nembuzi kufanele ukulale nengane yakho noma ulale kuthiwa yini nendoda. Sikhathi sakho indoda phela bakhethe indoda kuthiwe khethe indoda amagay noma ukhethe bani. Akuthiwa kuwena hamba uyi lapha, I don't know whether amadoda nama-prostitutes noma amadoda abizwa ngani uma indoda ithengisa umzimba. Kula magay athengisa umzimba. Qha, angikhulumi ngalokho. Mina ngikhuluma ngabantu ofuthi bathi sifuna imali esheshayo, e-genuine. Into ekwazi ukuthi imali ishesha, isiphakamo. Anything elethi imali esheshayo, isiphakamo. Leyo ukuthi kufanele ukuthi uhambe uyolala nesalukazi sina 60 years. There are things, there are rituals of which bakutshela ukuthi manje kumele ufike uhambe urape umuntu. Munqeda kurape umuntu uzabe usuba nemali. Hey, lalani kutshele. Le nto uthi urape umuntu for imali, stop it. You are just applying for 30 years in prison, 25 years in prison. Usathi urape umuntu, le nyanga yakubonisa ukuthi into ekhuluma yakayazi. Usathi urape umuntu, bathi yebo wenzani la, umenzani lo muntu. So, imali esheshayo, it just everything to do nokuthi into zakho zise kahle ene kamnandi not ukuthi kufanele ukuthi ubulale urape wenze yonke le migilongwane lephuma endleleni. Siyabonga.
Sibonge sibonge mkhulu. Mkhulu ake ophinde usicacisele la wena ngabe uyayenza yini imali esheshayo?
Mina imali esheshayo ngiyayenza kodwa mina ngiyenzela umuntu imali esheshayo through iphakamo. Ngiyaphinda futhi imali esheshayo ngiyayenza but mina ngiyenzela umuntu imali esheshayo through iphakamo. Mina ngiyenzeli umuntu imali esheshayo through ukuthi ngimvalela ngala for 30 days angahle. Uma eqeda uzophuma ngalaphaya sika nemali engange 50 million. Cha, mina ngikwenzi lokho. Mina ngiyenzela umuntu imali esheshayo ngesigcoko semali. Nge-magic wallet, nge-magic bag. Ngesisaka le mali. Iyona mali esheshayo le ngiyenzela umuntu. Siyabonga.
Sibonge, sibonge kumkhulu. Sibonge babukeli bonke kwinyanga yompeti TV. We'll be right back.